Inkamanzwa amazwi wangirozi woti muri mutere muri mutene baba Inkamanzwa amazwi wangirozi woti muri mutere muri mutene baba
Yeah, we're gonna make it.